magufa byanjye yose ntihagize na rimwe rivunika Uwiteka niwe wanyoboye yahagije ujye Narimwe rivunika uwo mwami yarinze
Isoko ya manza da kumara